Lingo duva ti, ane niko tuzvona sazvezvi ndoda niko titambira mirenje anga sazvezvi vo ndiko edera vo ngori ndoro mulenje ndabva so. Sina lingo duva andi kutamba vamna. Ndiko ri ndiko dia chisibe chocho wera samuya. Ko damwe muti ko bvelera nga ko do achinga ko doka madi. Doka madi. Ino la mtu tuo kinda ndomba chisibe. Ala mtu anga uko wera chisima nuko ka madi. I'm not sure if you're a bad one. Auna mabungo auna mini miomva yo sina ndinga dela mini
zwona tavani apa vhoni nga ḓito tino runo vhano ḓoḓa u tamba mulenje ngone ndi zwori ini ne dela zwo raro ti tsho ḓi kula mulenje no bakha
ndi tamba mulenje u thoma zwino u swika nga madekwana u swika nga vho 11
ini abe ndi dzona yani madzula u gungura nga ini
oh relaxan vho mudzo zwori u thoma u swika ndi a wara Uda swika ndi a wara ini gori ndi go dia 3 hours ka mulenje muti
na 5 yo luga
zwambori nne ndi nga zwo ndi sa tambi muvhili uri zwambori ndi nga fhedza nwa hoṱhe
mathu tu tenda khori no pinyela tshithu nne
tsho do pinyela hanefha zwino muthu ane ndi go mutoda
na zwino kreshe na mara kreshe dzi tuvhare ni a kona u vha ngo funza vhana nga zwo zwo
e mwana wanga okay ha yar vheka Lingwa duva ji khamusi azvino vhona nga nini ndode khamusi vhanwe vhathu vho zwivona vho mungana wanga vho
ha ini mo ḓi to vhona zwa nini no
thema ni ha ndi to vhoni wavho
mara azwite itiri
zwe teya
azwite
ḓi twa ne hanefha tsintsini
ane vha tshimani ane vho ndo rono ma
no ne ndi muthu zwila zwithu ndi kho doba tshisibe ane
muthu onoyo no amba muthu
oh ti kiti
tondombora zwobudu Hey, how do you are?
I'm not there from Ramundo Tambamilenji. Hey, I'm
not
the chamber.
Hey, I'm not the chamber. I'm not the chamber.
I'm not the chamber. I'm not the chamber. I'm
not
the
chamber. I'm not the I don't want to go. Then if you don't want to go, eh? Hey, now, Nedi.
Just sorry. Half a zinity. Anytime, what did about to was done like a guru, Bokozi, Boyni, Bavunzi, me, Nizo, Daddy, Namino Zode, but don't doubt. You would this.
What do you think of your name? It's great. I can't even move to the moon and then go to the other one.
I'm going to go to the one and 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 go to the one
and go to the one
and go to the one and
go
to the one and
go to the one
and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the
one and go to the one and go to
the one and go to
the one and go to the
one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to
the one and go to the one
and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to
the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to the one and go to
mara zwi nga zwi deserve ni nga to di hava songa tshi
ya kheva ya gaga
danife danife
danave danave ndi mini
na ndi mosori zwombela
hai ma ayo zwi na mushumo
eh avha dorothola mani ko tembani avha to
rapa kwazi
ene ngoma bara zwi fori ni vano lalela
ini
ore
a buka
ore a buka ni zwi ore zwi
fani a bertoni ta ke zorote ani ti
rani ri zombela ni muudze
fani o mona dani fe mona dani fe mona do ba kudzela tshitori
fanti uri ni ani zwi dzora pa mulambo na mutono pinyela
ah zwangano pinyela zwi zwi fabo
ah ya
aso zwino ndi akolo south africa ine zwi zwi ite ani nge zambia ani nge masango
no kwa ndu ni
ti ni ore zwi ni ngatenda ma
apari zwi bana sia rana na sia vuwa
azwi tea hezwo
azwi tea hezwo pinyela ndi zwa kale zwa tshikale ine nge
rani ndi mbuti fesa ne dani mini na ti ine no dandori luko tamba apa tshi bitcha wela ne patsi no no tsina mulenje wano ne kuti tshi tshiwela apo ti ah a da munwe muthu o fara akandi chembakana ne mini arebi zezo ti ashitori eh ayera tshisimani ashitori eh a pinyela mama nda soko mangala nda sipe choko choko napo dakani
ini go dia zwithu zwanu zwangei rena bvone apa rishuma se alalana se avuwa mudulu
ne ndani mini
ano go diva
ipfanti
ano go diva ti
ndi adapa mulambo ndi kho ri dumuwano muthu ndi kho dota mamina abe ne mamina nya zwa zwore ndi ro kwanda fedzi nda bva so
hai a unono dota mamele
zwino ndo thoma ri chuwisa mamina abe ri nda ri vhathu vho ḓi chuwela ndo ri da musisi kale kale ane fha ndi kho ḓi vote gidi ma nga no ane fha gidi vha
kamera ndi ndi vho tshigwe ndi gwala vho zwa
zwa zwa muna wa zwi
yo do no pauliwa nga thanda zwa kho funa
ri a si thanda hela thoro ro i bona iko ro gidi ma kha mulenje afha ma
Mama zokuma.
Zokuma iko gidima ndiko tamba nepa mara izvo nuno zvori ha madokwani zvisu zvakare kare. No wai ngadwa ne any time ane
kutangana.
Ndo tetheres.
Olo basidzana pambanga zvitori zvadzinowa na vathu. Ni wana muthu mutika na unowa nti.
Mhm. Ichi kubvoga.
Ah. Ne ndi adivo.
Damba
muthu anga kwa
baba.
Oh okay. Muthu anga
eh. Damba zvino chii.
Obo fara chemba kana ni chemba kana ndi mini zvezo. Ndi a story eh chisimani aita adori ni bonzi
ama thanga o that
ifanti o dapa ti afara zwito ofara chemba yawe
da tombudza vhe
a sto dapa ti apinyera ima otongo jena kha ilia dindi
ona
opinyera
ona mthani anga jena pala
mthani anga pinyera
aro kanga ona mthani anga jena pa
wewe na
anga boje
wewe baba nga vhe ko phara mungori muthu opinyera mungori amba zwithu zwono chila Chiro chiro ndi vhathu na dzikuru na dzimbudzi.
O amba ni zwino fhata, amba ni zwino fhata.
Dzi dina na dzi troforo.
Ni bani
ni alwara.
Ni vhanda ndi la ri na kama kha
zwashu. Ti nda sindirei.
Audi audi buwe.
Ni asindirei.
Ni ngo chira kha mpira.
Ri khomba ndila yashu ya zwine ri rava khazwa.
Ri khomba
ndila chimbira.
Ri rodo ka madi.
Otab.
Ini ninga kama dinge chi. Rine ro vaka hezwo ninga
zwa uno.
Ndo ri.
Ini seri.
Ndo kama chito.
Ani ko diva.
Mne.
Ndo to
dipo kwa 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 kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa
na vai
doko ko
e ni mbe ya mura e ni mura
ya vai na
na e ni mbe
ori initi okay hola mtu odana yo fara kutemba naye yanga huko kama dia pinye ini zwamba zwa fashion ini zotambela ka chemba
shawara
ndi ni shawara ani go diva tezo ya ndi ngo shuma ka sara
zwo zwiere kanya
mushango wa tshivenda Ukwa mazuri siya zwezo
do eno pinyela nepo
nda
nda fara so ndari i ape ko ndoko dzangu vhili hote ndari nga mutavula wa 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 wa
ndu nga pa
ani ko diwa
ndu nga pa
ape
ape ape ape ndi shawara ndi
zwini o ani ko
ndi shika mbaya nga shawara tsika mingani
ara ndi duo ndi si
ape makono ndo vana
ndi zwo siya mathamu
ndo 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 ndo
okay
mama kona yo sho
Ero chiringa pokoroiwa ngapokoroiwa
Apopetu Apopetu waso zwita maditi sizina stuita
Yako call you
ichi
Oh call you
chechechi
Ah ino wena
ndibajo ndibajo bauru amara hai ndichechi Azitei azitei yezu azitei yezu